Oi, mfana. Wenza.
What do you want?
Asa mfana
sika. What do you want for me?
Angithi suka ekhaya siyazi.
Hayi, suka, get lost. I don't have time for you.
Ntona ngimthanda kangaka nkosi yami. Ngithi ngimfundise ukuye ebandleni. Uyangimangaza, ungizwisa ubuhlungu. Ufundisa umntwana ibandla. Yena uyazihambela. Akunandaba.
Bye, baby. Oh, you again. What do you want from me, huh? What do you want?
Fana wan.
Morena wo teba.